waa Bashiir Hanuuniye iyo waliba Hanuuniye studio in Denmark.